Makunzi wa Yakini TV turabaye mwiriwe na mwaramutse bitewe naho muherereye ku mpande zine zisi. Kuri no musa none rero dufite umutumire wacu ariko atari umutumire yatuzaneye gishasha no umutumire yaje kumviriza live to live ibiganiro byacu za TV online. Lero nawe si umwana reka tumubwire atwidondore.
Reka imbere yuko nitondora kubanza ndabaramutse.
Ego
ndabaye mwiriwe bakunzi ba Yakini TV. Ama ku mazina yanjye nitwa Igiribono Isaac ariko nkanzwe ku izina rya Nzovu Star.
Nzovu Star murakoze kuza muri Yakini Studio.
Namwe akoze kutwakira.
Kira abantu wanyu ariko badukwikanya akajambo keza.
Bakunzi ba Yakini TV. Chambre na mbele ngina maenda basabe msionde subscribe, msionde jeme, mche mgila sabone, mche mgila napaitaje, mkwila gize kwa genzi wose mufisi, iwa ingo mga nukuli Facebook ya mshireo, mtahamu gize neza.
Lekazi kushimine zovu lero.
Mlakozi.
Bakunzi wa Yakini TV rekanda wabibu tselero, kumunu ya gize sabone, nhasu ya kujigiru igize bichavivako, kumunu ya pisa nzika kani kamanu kuku, nuhuse ondeko, usi ondeka meko kahagazuku, niho uzoba ushewe kuduha ama higwe yoku wananya, iligani nevzachu neza kurutondi. Hama alicho mugaya nacho kandi, murahi wikaze haja munsi, haja andite komenti, kumantere, muzisheo na wanyine kubgishi, kubera ko byose ari inyungu kuri twese. Rero nkuko bisanzwe kuri uno mugoroba tugiye kurabira hamwe tuyaga ku mugani w'igisizimwe. Rero twarababwiye yuko tuzohora dukura mu madomene yose, domene y'uburimyi, ubworozi, imico kama muri make yose, n'umuntu yoba ndetse anabishoboye arahawe kaza kuri Yakini TV azobe araduteramisha. Rero muri uno joro tugiye guca umugani w'igisizimwe n'umutambukanye wacu. Harabaye umupfasoni arongorwa n'igisizimwe. Amaze kurongorwa n'ico gisizimwe baravyara umwana wa mbere arapfa. Bavyara umwana wa kabiri nawe nyene arapfa. Bavyara wa gatatu bigenda kwa kundi nyene. Amaze kuvyara ubugira kane aribaza ico yokora araheregwa. Nawe nyene ca gisizimwe kiramumira. Kimaze kumumira wa mupfasoni acayigira inama yo kugenda ku muhanuzi. Ashitse ku muhanuzi aramugisha inama ati mbega jewe nokora gute kugira ngo shobe kurera ikibondo nk'abandi bavyeyi. Amaze gushikayo wa manuzi aramugira ati uragenda hariya mwiriya misozi uzosanga isenga gibuye uzoce ukingura umuryango uce ushirayo umwana wawe uzoba wibarutse. Icyo gisizimwe nikizoshobora kugira gute kumushikira. Wa mubyeyi aragenda bigenza kwa kundi nyene hageze ko yibaruka yibarukira mwa gyasenga gibuye. Amaze kwibaruka umwana akagenda akamwosa mu gatondo atashe ku mugoroba agashika akajyama. Kwa rusizimwe rwashika na goruje kucyama rugaca rwumva hamota uruvyeyi vyeyi. Ndashaka gwinukiriza ko kwa mugo. Hana no kuruntu runtu. Wa mugore nawe ati oyaye oya mushingana nokuri nta runtu ruhanuka guruvyeyi vyeye agasura kandi akajyama bukeye kandi agasubira agataha avuye kosa wa mwana kwa rusizimwe rukongera kumubwiye ati wa mugo hanano kuruvyeyi vyeye umuvyeyi ati oya mushingana nokuri nta mwana afise ntubize ku wanyuma wa muri goya nguri kurampenda wariko ngo nubwumisha ngo nzobimenya. Barakomeza umwana aratangura kuvuga. Rero atangiye kuvuga wa muvyeyi yagiyeyo ashitse ku isenga gibuye agacaterera mu gahogoti. Mwananje naruyeye wanje uracariho mwananje. Amaka kana nako kari ndari muri gyasenga gibuye gaje kishura ati ndiho nariho mawe ndini gicuro mawe kirancura ma mubirenge mawe mubiganza mawe. Kabuye baruka mama yinjira akinjira bakayaga ati mbega mwana aho merewe neza nta muntu arakukoma ko matima wati jemeze neza ariko ndafise ubwoba numva ibiciro binchuragura umubiri wose numva muri wose uko bukeye ko bwije numva ibiciro byiyongera ndabise ubwoba ko dawazohavamira wa muvyeyi akabwira umwana wiwe ati niwizera imana nta kibazo zogenda neza wa muvyeyi agasura gataha ageze kumuhira gwa rusizi mwe rukenga akamubwira ati wa muvuko hana nokuru wewe nokuru vyeye muvyeyi nawe toya mushinga nta nokuri nta mwana ngira no mukura he ngoya ko urampenda hama rero niho rero hagera igihe gwa rusizi mwe gwigira inama ati leka nzomukurikirana ndabe yabagiye nzotewa ndamufate aragenda yo ageze kuri rwagobo rwa byasenga aravuga atera mu gahoga kuti mwananje naruyeye wanjura cariho mwananjura cariho mwananje hamakaka nako gacha gaterera mu ijwi iti Ndiho nariho mawe Ndini gichuro mawe Chiranchura ma Mubirenge ma Mubiganza mawe Kabuye Baruka mama yinjire Nyina kinjira Akagahibere Akaganibyo kujya gatwariye Kagafungura Hama akamubwiye ati mawe Nubwo mfunguye Fise ubwoba Ndacuga umubiri wose Mubirenge ndacugwa Na namwe mawe numva nacugwa mfise ubwoba yuko dawazohavaza kantu arakanja wa muvyeyi akamubwira ati rema imana irakubona akongera gataha ageze mu rugo ikongera kandi ikamubaza ati wa mugo bwiza ukuri wano ukuru vyeye wa muvyeyi ati nukuri mushinga nta ruvyeye muta urazi ko atanda yindi urantera ngo he ngo sawa rero niho umunsi uri izina yagena wagiye kosa wa mwana arashika nsubima gato yagiye ku mufumo rwa rusizi mwe rugenda ku mufumo uramubwira ati ndashaka umbwire cyo umufasha wanje yamataha no kuruvyeye ivyeye kandi nta mwana ndabona mbwiri yari wa mupfumu acamubwiye ati urazogenda umukurikirane neza hari hahantu yabyariye hari umwana yonka niho gwaca rugenda muhira rugeze muhira wa mugore arateka arahisha arushira ku meza afasha kayira ngo aragiye hahantu ashitse asikararirimba ati mwananje Naruyeye wanjura cariho mwananjura cariho mwananje kakana rakwiye kari muri ryasenga gibuye ati ndiho nariho mawe ndini gicuro mawe kiranchura mawe mubirenge mawe mubiganza mawe kabuye baruka mama yinjire niho yinjira barayaga nkuko byari bisanzwe arataha ageze muhira kwa rusizi mwe ngongera arambwira ati wa mugo wewe urambesha ariko ivyawe bizohinyuka niho wa muvyeyi yongera arisigura nkuko yarasanzwe yisigura runihira mu nda ati niho rero nago rero kwaca rupima amasaha wa muvyeyi yatwara ko zanjya z'umwana wiwe ruca ruragenda rushitseyo ruterera mu ijwi iti mwananje naruyeye wanjura cariho mwananjura cariho mwananje akana ati cwe karahora rurasubira muti mwananje naruyeye wanjura cariho mwananje cariho mwananje kakana ati cwe karumva ku ijwi atari rya nyina niho rero gwaca rutaha rushavuye rushitse muhira duca rurarindira wa muvyeyi nawe aragenda aca arashika ati wa muvyeyi atera mu gahogo ati
mwananje mwana
Naruye wanjura chariho mwana njura chariho mwana kakana nakabonge kejiti ndiho nariho mawe dinige churo mawe kiranchura mawe mubirenge mawe mubiganza mawe kabuye baroka mama yinjire acharinjira aramugaburira amaze kumugaburira aramubwira ati mawe kwitawe kwamye ngaha numvise urujwi rumpamagara runini nase kwitaba nyina mubwira ati mwana wagize neza ntuzegere witaba tumvise ijwi ryanje ati sawa mawe niho rero gwaca rusubira kumufunura amubwira ati ahantu nahabonye ariko nagerageje gukora ibyo umugore wanjye akora ariko byase umupfumu aca amubwira ati genda icyo muhora mu nzira ntukijye ati sawa ruragenda rugeze mu nzira ruhura n'umusiba rumira ruhura n'igikere rumira igihugu cyose bihuye rukamira hama rero ruca ruri ko onsantra ruca rusubirayo hahandi bukeye bwaho kuri yasa rugezeyo rugenda rwasaraye cyane kurusha ubwa mbere ati wananje Naruye wanjura chariho mwana jura chariho mwananje kakana karumva ijwi ko rya nyina kaca gatera mugaho gati ndiho ntariho mwawe ndinigicuro mwawe kiranchura mawe mubirenge mawe mubiganza mawe kabuye baruka mama yinjire acarinjira umuvyeyi baraganira n'umwana bahejeje arataha umwana asigara muri rya senga kwa rusizi ngo usaba kumupfumu ati mbega wewe ko wampenze ko umutima wawe utafashe umupfumu acarubwira ati mbega wewe sinakubwiye ntihagire igikoko na kimwe uza guhura naco ugirira nabi ati nago rusubiza ati jewe nahuye n'ico twaye cyose nagenda ajya kuko nari nshonje umufarakibi ati ndagwaye uwoni kandanda niwagenda ntuze niwabona nisaze ntuyice ati sawa asha acapima ya saha bukeye bwaho acaragenda ashitse acarahindura akajwi nka wa mugore wiwe ati mwananje mwana nje naruye wanje uracariho mwana nanje uracariho mwana nanje kakana kibaza ni nyina avuze gaca gatera mu gahogoti ndiho ntariho mawe ndinigicuro mawe kiranchura mawe mubirenge mawe mubiganza mawe kabuye baruka mama yinjire yo akabuye kakibaruka abona hinjiye se kwa rusizimwe dushitse ndani kakana karimvira ati mbe bashaje ndabigenze gute nyina ariko yari yagasigiye intete z'ibigori ati nigwinjira uzoce ucana umuriro uce karangiza intete akazogwa hanze uzocuka urubwira ugende gutora uzoce wugara ati mwana ati sawa kakana gashaka ati sogoko ati ni sawa nabone tegome ati none sogoko ati je ko nari mfise inyota kukubona ati mawe yarenyegeje ngaha ati ariko imana ishimwe ko ndakubonye nago ati hee niho rero yacarubwiye ati sogoko ngira nkarango tugori akagwa mu mbari ndakonobere akagwa imbere y'iziko ndakonobere ariko akagwa hanze winobere nago ati sawa arakaranga kambere kagwa mu mbari aratora araruhereza rurajya aka kabiri kagwa imbere y'iziko aratora aruhereza ruramira aka gatatu ngo pse no hanze ducagwiruka gutora gaca karugara kamaze kugara gaca kuma kihebuye kababaye cyane kihebye hama niho nyina re yatsaratera mukabiti mwaranje mwana je naruye ye naruye ye wanjura cariho maura cariho mwananje hama nako gacatera muri uti ndiho nariho mawe ndine gicuro mawe kiranchura mawe mu biganza mawe kabuye baroka mama yinjira acari injira nyina ashitse aramumwigana iko byamugendeye amubwira ati dawe yinjiye ariko namuhenze yasohotse acira amubwira ati nukuri wagize neza cyane aca mwongereza indi ntete zibigori acaragenda amaze kugenda nyina rwarusizimwe rwo rucarupima wundi munsi ijwi rwari rwaramaze kurihinyanyura neza ducaruraza mwana nje mwana nje naruyeye naruyeye wanjura cariho mwana njura cariho mwana nje niho rero kakana kumviza neza kumumenga ni nyina kacagatera mu gahogoti ndiho nariho mawe ndine gicuro mawe kiranchura mawe mu birenge mawe mu biganza mawe kabuye baroka mama yinjire yinjiye asanga ni rwarusizimwe ariko se amaze gushika indani rwarusizimwe rumaze kumushikira niho rwaca rufata ingingo ramubwiye ati mbere warampenze uno munsi nibikunda aca mu gato yasukoko burya uno munsi usinete nyinshi ujya munsi twari dukeye ti kandi urugi wacyo ugarasije na goga yururubuye ngo ya ngo uno munsi ntumpenda niho rwaca rumutwara mwigunira dushara mucana ahantu dushara ruramujya rumaze kurujya wa muvyeyi asubiyeyo asanga ibuye rirarangaye niwe aca ataha acaca mu murima aciye mu murima w'ibigori aca soroma ibigori aca arabitahana abishikanye muhira aca atangura kotsa bya bigori uko ashira ikigori mu ziko intuze inkuba ngo pa n'imituragaro myinshi rwarusizimwe ati wa mugorewe wowe ugomba kunyica wa mugore wagacaterera mu ijwi iti nkuba ubaye uri nkuba nyankuba ugahora bishwa bawe hanyuma inkuba ikongera gakubita n'imituraga rigakubita rwarusizimwe rukagwa ku kilometero rukongera rukagaruka rugaca rubwira wa mugore ivyo gori bite hariya reka ivyo gori uri biyatuma mpfa ngoya ndeka niririmbire kandi yo kureza utugori twanje agacunga gatera mu ijwi
nkuba wowe uri nkuba nyankuba ugahora bishwa bawe
imituraga rikasana ari myinshi imirabyo ikasana rwarusizimwe rukongera kagwa hanze niho rero rwarusizimwe byabaye rwabonye guko byasenye ruhava rwicwa n'imituragaro ducaraza rucarabwira umugore ati madame nchakano gahera nkugarukanira abana bawe acakano ka mbere acaka kabiri acana ka gatatu gushika kuri batanu nkuko kwari gwari abana batanu bose rurabagarukana sije no hahera hohera ubwo rusizimwe rwajya abana babo nkuko rero bisanzwe rero uno mugani uragana umugani mu kirundi ugana akariho niko wakunda kuca rero nzovu stare uyu mugani turabona bavugamo umuvyeyi gito ariho umuvyeyi gito suko ataba yarabyaye arashora kubyara ariko ntashore kwitaho inshingano ziwe mu rugo niwo mugani bagombye kugira gute guca berekana uruhara rw'umupapa gito n'uruhara rw'umumama mwiza uyo muvyeyi yarafise uyo mubabaro ariko ntiyigeze acika intege kumva ko yorera umwana kandi ibyo byose ngo byamubako ntiyigeze yumvira kugira nabi
umugabo wiwe
yarihanganye arabandanya aruba ku rugo baratwereka neza yuko hariho n'abandi bantu baba baho babahanuzi nk'uwo mupfumu turashaka kumushyira mu gishingo cy'umuhanuzi mubi kuko niwe yamenye ibanga iyo atamenye ibanga uyu mwana ntiyari gupfa rero ariko batwereka muri no mugani yuko nubwo izo byose bigenda biba yuko habariho ivyizigire ko umuntu ashobora kongera agasura itoto agatabagwa muri no mugani turabona yuko neza na neza yuko umuvyeyi yabayeho mu buzima buhangayitse nkuko muri no misi wanagomba hariho nabagabo ingo zabo zibayeho muri ubwo buzima bw'ice gisizimwe umugabo agenda mukabara gatabagura inyama gatabagura mu brushete muhira atanarasi yatanze cyaye yatanze ibijumbu canke nivyo akabye mwima twaba twabibonye mu kibano uyu mugani rero ntabwo bawuciye ngo ni gisizimwe igisizimwe ni umuntu agirira nabi mugenzi we umuntu wese yimvira kugira nabi mugenzi we uwo ni gisizimwe umuntu wese atitaho urugo rwiwe adashobora gufata umuryango uko bikwiriye agafata ubutunzi bw'umuryango akabusesagura uwo ni gisizime ni gisizimwe kera baduha babaca umugani bagomba kwerekana yuko ari bikoko ibyo bisizimwe ariko ntago byari bikoko bagomba kwigisha abantu ndetse iyo migani turano yuko iri kiradufasha natwe muri kino giye bune buzima ariko tubayemo abantu baragomba kujya bonyene abantu bagomba kwitaho urugo abantu nibagombaho kwitaho abakenyezi babo abantu baragomba gusoka abakenyezi babo aribo bama bitenshingano zabo gusa abagabo benshi barabaye bisizimwe nico bisobanura igisizimwe igisizimwe ni umugabo wese adashobora kwitaho urugo rwiwe uwo ni igisizimwe umugabo wese aturugo rwiwe akagenda mu ndaya hanyuma ugasanga ariko arubahiriza inshingano zo mu rugo uyo ni igisizimwe turi kumwe nzovu umuntu wese arariye mugenzi waraye ubusa babana mu nzu imwe uwo ni igisizimwe turi kumwe
ko ndagukurikira
niyo mpamvu rero uyu mugani rero abawumvirije hariho abagombye kurira bariko barawumviriza ariko lisansere we wakuye mu iki wawe nanjye nakuye mu iki wanjye na nzovu wakuye mu iki
cyo mugani icyo nashoye kumvamo nuko ngombye gufata kuri uyu mupapa ni nkuko naje ibyo nshikira ereganaje sinava nigira uwera byava binshikira nkasanga comment kongera amayeri kuri mugenzi anje ngomba kumwika usha ngomba kumwisha ubumenyi ifise ariko byari bikenewe yuko nawe buronka kukubera na buronka icyo nanje umwana nzovyara niwe yari yazoshikirwa ivanye n'ibyo nasitse irane mpamvu baca bavuga ati si genuwayira ngo ico gisizimwe cyakoze ivyo bintu
ariko murabona yuko urashobora guhemukira umuntu ku kanyuma imana ikagira gute igatabara ntabwo ari nkuba yatabaye ni kwa kundi imana ishobora guhindura ibintu abantu bakamera neza bari baragize gute bari baratatanye bari barapfuye nabi ariko keshi si tumwe abantu mwubatse vraiment urugo ni rwa babiri apana gutereranya n'umuntu umwe mukwiye gufatana mu nda kwa kundi nemagira sheri shushu kwa kundi ntiwanywa agacupa utamuhaye ko waba wifuza kumenya ko uyajyamye ariko no musiko
yiriwe
nuko yiriwe dayo
na cyane cyane
nzobu star of sofiaze
ikana bafite kabisa
kweri
sindaje muri programa yabyo
okay rero nuko rero twese hamwe uyu mugane wotwera ikigwa kiza ahanyuma uwo mufumu nawe abo nabahanuzi babi hari abantu bagira abahanuzi babi bagira amarigara mabi bavuza umufumu ariko ni babamarigara mabi babantu bagukwerera mu buhumbu babantu bagukwerera mu busambanyi mu busirasoni mu bintu bitagira icepfo n'icyaruguru abo nibo bantu bapfumu nibo barozi kandi murumva yuko yamuhaye umuti kugira ngo agende hehe agende ahindurijwe nk'uko hari abantu bashobora guha umuti nawe umuti rero ntabwo ari umuti batanga umuti ni ikindi cyose wakubwiye mu gutwi ukacumvira bakunda kuvuga hajya kuri gari iwanyu ngo dukore umuti
na cyane cyane ariko bivana n'umuti wariwe
aha rero murakoze cyane rwose naho mu kiganiro cy'ubutaha Imani bahezagire nagiranibutse ku bakunzi ba Yakin TV Burundi yuko bofsonda subscribe like share na comment turabahaye kaze abibitito abisokozo ku ino televiziyo yacu abimico kama mu buri domene zose abanyamyuga mwese murabikaze kuri Yakin TV kuwa tarashobora kudukurikirana dukorera mu Kanyosha aro GPS ibiri wandishe ya Kin Studio Entertainment ucubona address neza yahantu dukorera murakoze mwarahetsagiwe nagenda yutse ko kuri kamera hariko DJ Angel dekana wetu mushimire dekana no mutumire wacu tumushimire
murakoze